Aya mauno na yokata, my baby nani achawoli. Asafalo na ponishika, na isi kama polo. Baby come close. You so sweet in my lover, oh. You my sugar, sugar. Turikumwe sinifuza ko. Wogendu kansiga.
Dacha pamba nila inu zenye zina janje kwanza. Chono usaba nuko wonshigikira kwanza. Nga nanje nga menyekana. Ugie no muri club kasanga. Muziki wa muziki wa Diamond, muziki wa Alikiba, muziki wa Harmonize. Ugasanga nanu muziki wa Fizzo chanke wa Sat B. Ese management biramugora cyane gukora indirimbo kubera bazi yuko ikintu ari cyo cyose ari bo aba yimenya.
Hello guys, mura umeteneza ngo mubibona kuri mikonza wa Habib kwa turi kuri Imperialtv Plus 257 kiganiro cyane mukunda cyane cha upcoming show. Upcoming show tuba turi kumwe n'umuririmbyi cyangwa se uwundi murare wese akoze ibintu aje muri industry ari mushasha yipresente imbere y'abantu bamumenye. Nanjye aho turi kumwe uno munsi nta wenzi sindamuzi, je pense que tuza kubana neza mu kiganiro cy'uno munsi. Hama monsieur bite
so
kuri yawe
andashimye Imana
ku bantu batakuzi bashaka kwidondora.
Eh je ni twa Mr Clean.
Mr Clean akoriki ariba n'umusoma arakoropa arakubura.
Okay, sasa ndo muririmbyi. Eh sasa ndo muririmbyi kabisa.
Mr Clean, est-ce que niki kicagupushije kuza gukora music? Est-ce que ni ndoto zawe cyangwa wabibonye vuga ati nakazingira nkore nk'abandi?
Umuziki wabaye nk'indoto zanje. Kuko benshi barabimbwira yuko nzi kuririmba, hama nashaka rero ndabereke yuko ari impano yanjye Imana yampaye, na niyo mpamvu nagiye mu muziki.
Kuva ukiri muto cyangwa batanga kukubwira ubu ukuze?
Kuva nkiri muto no ku ishuri barambwira yuko mfise impano yo kuririmba.
Hama Mr Clean ninde? Mr Clean abahe a part y'umuziki ukora ikihe kintu ndimo ukora mu buzima kugira ngo uyungungane?
Jewe nsanzwe n'umunyeshuri nyene ndiga. Hama Mr Clean n'umuntu akunda abantu nyene, sinovuga yuko sinabivuga ko byinshi gusa Mr Clean byo menya yuko n'umuntu kandi n'umuririmbyi aje guhindura industry y'umuziki y'u Burundi.
Ubaza ko ari giki uje guhindura? Uvuze guhindura uje hari ibintu bimo bigoramye uje guhindura iki mu bisanzwe? Ko je mbona industry y'umuziki imeze neza.
Industry y'umuziki imeze neza gusa hari ibintu nyene sanga birimo bitameze neza. Umva kuvuga ko bimeze neza si kuvuga yuko ngo bimeze neza maximum. Oya, hari ibintu nyene usanga bitameze neza kandi bitegerezwa yuko uwo bivuga abantu babikora bakikebuka.
Baza yuko bicijeje muziki bazoshobora kwikebuka?
Yeah.
Okay, Mr Clean uri urafise management?
Management ndayifise kandi n'abantu bamfasha cyane. Yego.
Umuntu afise akorera under management n'udakorera under management dimo yimenya ni donc hari novuga gute hari rihe tandukaniro umuntu afise management n'udafite management?
Udafise management biramugora cyane gukora indirimbo kubera bazi yuko ikintu ari cyo cyose ari bo aba yimenya. Urumva management utagira nawe management ufise nawe management urumva biramworohera cyane kubera azi yuko mfise management nkeneye ikintu bukimfashamwo batamfashije no mu buryo no mu vyumviro bashobora kubimfashamwo.
Hama Mr Clean kuno musi kumwe twa turavugana wo bugeze kuri song zingana?
Je nkuko navuze ndu mu upcoming sindagira ku ndirimbo nyinshi ndacyafise indirimbo zibiri, imwe yitwa Give Me Love iyindi yitwa Show Me.
Est-ce que ni yatangwe gusoka mwizo zibiri?
yatangiye gusohoka ni Give Me Love.
Give Me Love. Ugitangura kuyikora vyagenze gute?
Iyo ndirimbo ni ibintu birebire kabisa. Sinzi yuko no bivuga nkabimara. Kobera iyo ndirimbo ni song nabanye nayo kintu cy'imyaka igera kuri ibiri ndayifise naramaze kuyandika. Gusa mbura uburyo bwo kuyisohora.
Muri studio.
Yeah.
Kuri recording.
Yego. Kandi n'abantu barambwira iyo song ko imeze neza, nararimbira abantu bakambwira ko uko imeze neza. Yego. Hari umuntu nyene naje guhura nawe ndayimwumvisha arayumva. Arambwira yuko song yanjye imeze neza. Arambwira yuko yomfasha kugira ndayisohore. Nkiyaciye amfasha narayisohoye irakundwa n'abantu nubwo atari bose ariko benshi barayikunze. Yego.
Ndimo vyaje kugera gute kugira wewe uronke management donc vyaje vyaciye mu zihenzira no waragiye uravuga ati je nshaka wewe umbere donc mere manager canke n'umuntu barakurondeye wewe.
Umva management ntuyisabira ahubwo yirakurondera. Eh kandi management irinzi kwemera iba yemeye yuko uzi ikintu ibizi ikintu kiri muri wewe. Eh kubw'ivyo management yarantoranije kubera yabonye yuko hari impano mfise muri jewe. Niyo mpamvu yaciye imfata inyiteho kubera ibona yuko mfise impano no kwiteza imbere nayo nkayiteza imbere kubera ikintu cyari cyo cyose na umenya hawozohurira n'undi. Eh
okay hama ushaka kuduha akapela gato ya ka Give Me Love.
Okay. You're so sweet in my lover, oh. You're my sugar. Turi kumwe sinifuza ko wogenda ukansiga. Niwe rumuri rw'umutima, rumurikira mu buzima. Niwe muti w'umutima, uhora umvura nkakira. Baby, you're the one, you're my only one. You're the one, on a physical girl. I'm gonna treat you like a queen, baby. Let me be your king, mommy. Now.
Amapenzi agiye kwica abantu kuri iyo song jaman. Hama jewe ndafise ikibazo. Urabona abantu benshi bari doga. Navuga ko abantu benshi bazi industry y'Uburundi ngene imeze. Mara aba DJ bino nkuri bavuze imiziki ndundi. Wowe baza kubiva kuki? Ukora mukora imiziki itaryoshe.
Oh imiziki yose turayikora kandi turagirageza kuyikora gusa icyo novuga nuko atarukundo dufitaniye nta rukundo dufitaniye kuko ugiye ahantu henshi no mu magrupe ya WhatsApp urumva hari igihe usanga bako bararungika nk'umuziki w'umusanyikanaka atari wo mu Burundi nka link ukayirungika muri group kuvuga none uyu musani ahora muhiki kugira avuze iyi ndirimbo kenshi nabonye yuko atarukundo dufitaniye twega aba artiste nta rukundo dufitaniye
kwanza aba artiste n'aba DJ
novuga yuko okay kuko turagerageza gukora umuziki kandi ukunda abantu bose ukundwa n'abantu bose twebwe novuga yuko badushize urumva badushize kure urumva bafana ibyabantu bo hanze urumva kuruta twebwe kandi ibyo babahora babiha intuzenya niniya urumva ibi ikibanza kininiya nico bahora babaha twebwe urumva imiziki yacu babona yuko atakimaze urumva nuko usanga ugiye no munko muri club ukasanga muziki wa Diamond muziki wa Alikiba muziki wa Harmonize ugasanga nta no muziki wa Fizzo canke wa Sad B canke wa umu artist wari wese bariko baravuza ugasanga ni muziki y'abanyamahanga gusa ko baravuza ndicyo no basaba gusa nuko bo kwikebuka bakaraba yuko natwe dushoboye kugira ukunzi iki wanyu nuwo mu mahanga ugikunda Yego.
Mama wewe uyibona hehe mu mwaka umwe. Uyibona hehe dimo après mwaka. Wewe uvuga ati jewe nibyerere nibona ari jewe sigaye peut-être ari je ntware Burundi bwose ari je ndabujegeza. Niko ubibona.
Oh ya yes. sindagira aho hantu. Ndacyapambana ndacyapambana kabisa ndacyapambanira intu zenyi zinajyanje kwanza. Kwanza rikure icyo nusaba nuko bonshigikira kwanza nka nanje nkamenyekana
mu mwaka umwe we nta namwe wibona
urumva mu mwaka umwe hari ahantu nibona gusa suko imana ni hazi ariko Jesse novuga yuko ngo après umwaka umwe ngo je ngo zoba namaze kuba umustare ibiki nibiki oya imana ni gushira ahantu si wishira ahantu.
Okay, Hamanda, kusabe ubwira akajambo kamwe abafans bawe bama bagukurikirana badacika intege mu gukurikirana bikogwa byawe.
Abafans banje icyo cyambere nushaka nababwira nuko bunsupportinga muziki wanje. Muziki wanje novuga yuko ari mwiza kandi kugundwa na benshi. Nubwo atari benshi cyane tazi yuko ukundwa. Nusaba yuko boshikira ku YouTube channel yanje nitwa Mr Clean bakagira subscribe bakagira like na share na comment hama cyo no basaba big up sana ndakeneye support yanyu mushigikire umwana wanyu murundi wanyu mushigikire cyane murakoze cyane.
Uyu yari Mr Clean upcoming ariko arafise indoto zo kugera zo kugeza umuziki ndundi keke par dumwe tubashigikire nabo badushigikire sio mnatoka au kesho mnajifanya media hamzijui kuko dumwe twemenyere niho bifira hose mucamwigira ba star cyane kacumenga media naho dumwe na umuziki orke bila media hakuna muziki bila muziki hakuna media eske muziki yangu mtuzuja kuitangaza hehe mtari kwa supporting ama media uya ni Mr Clean wa kuri mikonzo ati habibu nyuma kamera kwa ni Akbar merci beaucoup hamanda basabe ikintu.